Ibikogwa by'iterambere byaramurikiwe n'urumuri rw'amahoro mu makomine atatu agize intara ya Cankuzo, Hakigamba, Mishiha na Gisagara. Ubwo rumuri rw'amahoro rukaba rwahereye kumurikira ikomine ya Kigamba, aho intwara rumuri zifadikanije n'abanyagihugu mu gucanga ibeto yo gusasa mu nzu y'amanama iriko yubakwa ku mutumba Humure ya kabiri. Ruvuyaho kwaciye gwerekereza muri komine Mishiha, aho naho intwara rumuri zifadikanije n'abanyagihugu baho mu gucanga ibeto yo gusasa mu nzu y'ivuriro risanzwe riko rirubakwa muri komine Mishiha. Nyuma yaho kandi kwaciye ruja kumurikira ibikorwa by'iterambere muri komine ya Gisagara, aho intwara rumuri zifadikanije n'abanyagihugu mu gucanga ibeto yo gusasa mu nzu y'amanama ya zone iriko irubakwa niyo zone nyene. Umukuru w'umutumba wa Humure ya kabiri yo muri zone Kigamba, inyuma yo kubaka ingoro y'umutumba yarubatse inzu y'amanama, aratubwira impamvu yo kubaka iyo nzu.
Akuboko dufise kuri ingoro y'amanama turiko turiyubakira, ubwa mbere hoho ntitwagira aho dukoraniriza abenegihugu kugira ngo tuyage iby'iterambere ry'igihugu uhereye ku mutumba. Ikindi iyo abenegihugu ngahagufi iyo bifuje kugira imanza byabagora aho bakorera imanza, ubu rero abenegihugu barafise akanyamuneza kenshi cyane ko bazoronka aho bakorera imanza bitabagoye kandi batiriwe baravunika bariko barubaka bimwe bita ibisakati.
Epipode Baranyikwa arongoye ishyirahamwe ry'intwara rumuri yarakeje indongozi ku bikorwa ziriko zirakora aho twagiye duca, ariko akaba yaratangaje cyane no kubona umukuru w'umutumba wa mbere yubatse inzu y'amanama.
Nimwiyumvire namwe aho muvuka mwese muri twagendanye n'abandi bari hano banyatanguzo bashaka acambwira yuko inyuma yo kubaka inzu y'ibiro by'umutumba aho umukuru w'umutumba akorera n'abamufasha kurongora hari ahandi murumva umukuru w'umutumba yubatse inzu y'amanama, nimumbwire nimumbwire mumbwize ukuri.
Amashyi
mbona kazoza inyo n'icyubahiro
aduhimiriza
uko gukurikirana yamaze kubona neza ko ategerezwa kugenda mu ihinduka. Ni ukuri iki ni igikorwa giteye ingome, ni igikorwa cy'iteka aho abanyamutumba batazosubira kwicara munsi y'igiti, kuko henshi niko biri mu Burundi, sibyo? Henshi niko biri mu gihugu cyacu. Ntitwenda ku mutumba abandi bakeneye inama akagabiro ni gato yabagakwirwa bicara he munsi y'igiti.
Mwamenya ko mu majambo aheshi Epipode Baranyikwa yagiye arashikiriza yibukije abanyagihugu ko bokora ibikorwa rusange ku murindi kandi bakarima bakorora na cyane cyane inkwavu kugira ngo tuze dushike kuri ya mbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040.